Mac Beats, baby.
Nyeshi ukeba vuna wami. Nyeshi ukewe ni wahari. Karishindane risimane. Wantu wawone nani amosha.
Ni sona tahaya.